Esifundazweni Eastern Cape abethe chithisaka amaphoyisa emgwaqeni esifundazwe nokuyinto eholele ekutheni izinciphe izingozi zomgwaqo ngalama holiday kazibandlela uma ngabe uqhathanisa nangunyaka wedlule ngalesikhathi. Umnyango wezokuthutha esifundazweni uthi lokho kuphinde kwenziwa nangokuqashisa abantu ngokuthotshelwa kwemithetho yomgwaqo nokuyimkhankaso ebibanjwe ngaphambi kokuqala kwesikhathi samaholide. Iziphathimandla emngceleni iLibombo eMpumalanga zibophe zaphindisele emuva abantu abangene kuleli ngokungemthetho abangamakhulu ayisithupha emahoreni angamashumi amabili nane. Iziphathimandla ezikulomngcele zithi lokhu kwenziwe yisu elisha elikwazile ukuthi lelekelele ekutheni ukuzanya ukuvimba isiminyaminya sezimoto emgwaqeni. Abasebenza kulomngcele bathi ukusebenzisana kwabo nombutho wezokuvikela ikona okwenze ukuthi umsebenzi wabo ube impumelelo. Abashayeli bezimoto abavakashela eFree State bakhala ngemgwaqeni emihle egcwele imigodi. Labashayeli bathi umgwaqo uthela wayeka u-N5 phakathi kweSenegal kanye neBethlehem ngeminye imigwaqo eyingozi. Ungqongqoshe wezokuthutha ufikile Mbalula uzibophezele ekutheni izolungiswa yonke imigwaqo yakulesifundazwe.
We do road maintenance all the time. I mean, our roads are in perfect shape. We do road maintenance, so those roads will be fixed. Where we've got potholes and challenges like that.
Baningi abantu abashonele emgwaqeni yakulesifundazwe selokhu kuqale amaholide kazibandlela.